Hatangujwe amasezerano yo gufashanya hagati y'urunani rw'amashyirahamwe yabunguruza abantu ku mapikipiki COAMOTABU ni Bank FINBANK kuri uyu wa 12 Ruhuma mwaka w'2021. Nkuko yabimenyesheje Chimba Wili umuyobozi ajejwe igisata c'ubudandaji muri FINBANK abunguruza abantu ku mapikipiki bazohora batanga amahera yabo bakoresheje igisata Pesa Flash. Nayo bank ikazobafasha mu kubaha ingurane ku burusho butavuna.
COAMOTABU rero twatoya code. Iyo code niyo abazoverisa amafaranga. Bisigura yuko COAMOTABU na FINBANK tugiye gukorana neza kandi ni win-win bose bazotera imbere kuko bazoronka amadeni amakonti ya umumotari tuzoyigurura ku buntu n'amafaranga amwe dufata ku kwezi kwezi kandi tuzofata twarayaretse kugira ngo ayo mafaranga iryo soro rizotume baronka inyungu ya banki FINBANK hanyuma abamotari bamwe nabo bave mu gukorera abarundi bikorere hari abajene bashaka kubabwiye hari abajene abaza kaminuza hano bakeneye akazi umufuko umwe wose uronka amafaranga kubera ipartenariye.
Nzitunga Jado arongoye urunani rw'amashyirahamwe yabunguruza abantu ku mapikipiki aratubwira akarusho COAMOTABU izokura muri uko gufashanya.
Rero twasinya amasezerano y'imyaka 5 mu byo rero FINBANK giye kudufasha hariho izo twigishije dusanzwe turongoye ko nashobora kubika amafaranga bakoresheje Pesa Flash kandi FINBANK yaremeye kuzodufasha guha ingurane ko dusanzwe turongoye kuko kugira ngo ashobore kwiteza imbere mu kugura amamoto no mu gukora ibindi byose. FINBANK hari ibindi bisata basanzwe bakorana bijanye n'amasirasi ibyo byose twarasezeye ko tuzobikorana kuko dusanzwe dufise abamotare basanzwe bagendesha ibyuma bihinda kandi ayo masirasi nabo bamabayakeneye rero n'ibyo bizaba munyigisho tuzoza turabaha kugira ngo bagende bafite ibyuma bari an ordre. Nkuko mwabibonye twatumiye abaserukira intara zose dusanzwe dukorana kandi ikindi nacyo nibaza n'amasezerano meza kuko ayo masezerano nka twebwe dusanzwe tubaserukira twashobora kubabonera Ejoheza rero nibaza yuko ahubwo ntayakamo bose kwa amasezerano bajamo kuko amasezerano meza azobatuma bashobora gutera imbere.
Nayo musitanteri wa komine Muha yashimye ayo masezerano agasaba FINBANK kwigisha abo bunguruza abantu ku mapikipiki ingene ico gisata ca Pesa Flash gikora.
Nagomba gusaba abakozi ba FINBANK nkuko navyumvise mwebwe nyene mwabivuze kubisanzwe aba nabantu bahambaye cyane nabantu binjiza amafaranga menshi cyane mugabo kandi hariho ico tutokwirengagiza haraho usanga nayo matelefone harabazi kwitaba no gutelefona gusa batazi ingene iyo Pesa Flash bashobora kuyikoresha. None nyakubahwa bibaye vyiza nkuko aba aye baserukira intara bo muri COAMOTABU bashitse ngaha nivyo bazogenda babibabwire mugabo kuvyigisha abamotare nibaza ko batobishobora bo bonyene rero hamwe mushoboye kudepesha ekipe itari nto igenda mu ma province yose kugira ngo bashobore kubigisha ingene bashobora gukoresha Pesa Flash naho mwamugize neza cyane.
Mwamenya ko ayo masezerano azomara imyaka 5.